Ukuqakiswa kwemithetho ye-lockdown kwethule omkhulu umthwalo emahlombe abaningi. Njengeningi lezinye izifundazwe umnotho waKwaZulu Natal ushayeke kakhulu. Ibalelwa ngaphezu kwamabhiliyoni angamashumi amathathu imali elahlekile kule sifundazwe, kanti umkhakha wezokuvakasha iwona okhahlamezeke kakhulu. Okumqoka ke ukuthi lesinyathelo sokuqakiswa kwemnotho ye-lockdown kuzoyonga imisebenzi.
Sikwamukela kakhulu ukudlulela ku-level 2 ngoba lokho kuzonikezela ingxenye zomnotho imkhakha yomnotho yonke ukuthi be active ikwazi ukukontributa ekwakhiweni kwamathuba emsebenzi nasekukhuliseni umnotho welizwe lethu.
Uzikalala uthi ukuvulwa komnotho kanye nokuvunyelwa kokudayiswa kotshwala kanye nogwayi kumele kwenziwe ngokuqikelela. Yize zehle izibalo zabathelelekayo, izolo bangaphezu kwamakhulu ayisikhombisa abantu abahaqekile. Umkhandlu dolobha iTheku iwona onabantu abaningi abathelelekile. Ndunankulu wesifundazwe uthi ukhathazekile ngendlela abantu abasiphethe ngayo, wexwayisa ngokuthi uhulumeni angeke ananaze ukuphinda vale utshwala.
Kodwa siyafisa ukunikezela umyalelo uthi masingathi ke ngoba sekuyadayiswa mese sibona futhi kwanda imgozi emgwaqeni, and therefore sikuyeke ukuthi abantu baphuze bangene ezimotweni. But ngaphe kwalokho masiqede ukuthi abantu uma bephuza bahlukumeze omama nabantwana.
Zingu 1732 isiguli ezilaliswe esibhedlela zesifundazwe, bangaphezu kwezinkulungwane ezingamashumi ayisikhombisa abantu asebeluleme. Ezindabeni ze-SABC ngu-Ayanda Mhlongo eThekwini.